maita changamire maita vabebe woye tinotenda nezvamaronga tanga tawa nokushandiswa misana yanga yakutorwadza nekushanda izvi uri deyapera pacha todzokera kuMSU ikoko kumusuti nouyako tanga tawa nekugara hama dzangu todzoka kunoshanda takagara kucollege ndikoko